Ahe, tlhala mka mkaza ne jari la sana takare no kuna swisi. Awa kana kana ku subscribe ka le channel. Hi wona karo subscribe lo so. Ahe tle ku vuyeni ka Gaza today. As mi vonini previously endli video la nga komisa Dr Joe Shirimane vakha va zenya ka TikTok la nga fika va komisa ku Dr Joe featuring Benny Mayengani a swibi le ka 52.2 million views. Eka TikTok ibile nwana ya Joe Shirimane makhisimusi full song yileka 12.5 million views save ya ka Mr Post se Mr Post va ke va posta na bona swisi mapa Mr Post ta vutomi 3 days ago yikomisa ku ta vutomi yina 123.7 million views so Mr. Post ku throw a shade ka Joe Shirimane kumisa ku hey leswo wena ngo hey loko thopeni ka swona swa TikTok mina I'm even doing it more than you so u kumisa swona la Mr. Post ku hayi u nga izenyele la wena Dr. Joe Shirimane na hine hile ku tirheni matimba ka ti social media so a kumisa swona Mr. Post la ni ku u loko leadini as mi vona la ku Mr. Post ta vutomi yi le ka 123.7 million views kukomisa ku ya tile ku vuyena hosi ngove na yona yi le ku karhateni in his own right danko.